kutsiriza la programini ya Kwagwanji ndi ndi bambo wanangu waja fulmira ame ni mozi wako za nkani kuna kutimes group ame ni tukusakotele mozi nkani zina zikulu zikulu zimene zaturuka mnyuzipepala zareko tumakampa nkani ugurizi na ndi IMF ndi ndundume kwe extended credit facility sono ndi menezi ntuzidi muna panapo funo kwangu la nkani mene tinele kuti titipatipati ngati ya Malawi titipoe nina kulira titipoe nina kusekerira titipoe nina kutiripati
Ababa mwina tinene kuti titaima pachi embekezo. Tingo embekezera kuti ngati tingakoze zinthu ziwiri zitatu. Kutheka so mwina tiwonjezere pano kuti malinga imeti madzira makosana amenewa a IMF. Ndi makosana kuti nkhani yaka dongosolo lamene mukuyendetsera chuma amayimapo kwambiri. Amafunitsitsa kuti mukhale ni ndondomeko zolondola. Ifeyo tinazo mdziko muno ndondomekozo. Ina public finance management malamulo act aliko komano mwina siti kupanga enforce malamulo zimechupangisa kuti mwina anthu ena ndiye na amena makhala ndi access ku drama zwetu azithawuzi gwirisa ntchito mosa kha ku chinthu chimene amadana nacho kwambifa ama yesetsa kuti ndama zimene akupasa zifikire kumene niyo munanena kuti za
zifikire ako
pasipa tikozoona kuti anena zinthu zwiri komano tiwonjezere pano ndi kupereka ndithu uthenga woti anthu watu mwina mboti ndakuluakulu ndi anthu akuluakulu kawirikawiri amankhulaso mwachikulu eti samakondokha ngati kuti bwebwe ngati ana ya so kupasipasiku tione kuti amayesetsa ndama zawo zizigwira ntchitobwe ngakhale sana nenepo mupoyera kuti nkhani yakatangaleyi tiyendike tima kuti tiyithese ngati sitingayithese koma tiyichepetse isafike bodi khale ngati kuti mwina dziko lathu lino chinthu chachikulu chimene tikuyena kupanga ndiye katangala chifukwa nkutheka kuti jenkha wina akuchitayo kupasi kuso mwina akumaona nkhani zakatangalezi kuti kodi zikuyenda bwanji so tiye ndi ngakhale kayasana nene kumbaliko kuseliko kayayayi angobisa pantunda pano chifukwa chachikulu tingotsindikapo kuti Zaga zikupita nkhani yakatangale imatisokoneza zinthu zambiri
kuzone
kuphatikizapo mathandizo ena anza anthu fanife ovutika chokera maiko ena pato khaso chifukwa chakatangale sibwezinso tikupempha kwambiri kunjaku fandirama zimene timapanga ndizokwanira mwina kugwirisa ntchito zina ndi zina tokha mdziko muno imeneyi tiikepo nti tikuyembekezera kuti awatithandize pato khaso fatikana mvera chisoni kwambiri kuti pakana zichita kubwera kumazatu zoti tikupatsani munthu ota kuthandizeni ngongole
ndizinthu
zomvetsa chisoni ndizizomvetsa chisoni anthu onse amene tili malaimu anthu tidapanga maphunziro osiyanasiyana ena madokta amacha tizipezeka kuti palibe amene amaona kuti akhozopereka nonzeru zoti tichepetse ngokole so zizili bwino so tiye tizivere chisoni chiyembekezo ndechili apo ndikukhupira kuti tikakoza ziwiri zitatuzi ndikuyikapo mtima kwambiri pa nkhani yothana ndikatangala ineyo ndi tichikhupira kuti adzatigwira mkono kutsegulaso mwina mwimwayi ya maiko ena ndiye
nkhani ine imene iliyofunikira ndi mafati kambeyo kugwirizana ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anena kuti sali wokondwera makamaka kuchita jenkha kwa power project by independent power investors makamaka producers makamaka in the country zimenezi anazifotokoza mtsogoleri wa dziko lino pamenenso amatsegulira dzuloli kudedzako pafufupi 20 megawatts ya magesi imene izipangidwa ku Golomoti solar power plant. Tikuyenda so munyengo imene kukapichira kuja apa chakuna kumanaso soni ngozi imene yopitirira 100 megawatts ya magesi ukangati siti kulandira tiri kufikira tsiku lalero. Mwayenandira bwanji nkhani imene yochokera kwa mtsogoleri wa dziko.
Kunena zoona ineyo chimene ninganene nkungu alimbikitsa president kuti asangolankhula pakamwa pokha chifukwa mawu amene anayankhula ndiwofunikira kwa dzikoli kuti tisunthe tikuyenerano tsopano tiziyang'anano njira zina ndi zina tisangoima pomwepo pakalikali pamene mwina adatisira Dr. Banda yaye magesi amene tikuanena pano ndi akalekale amene tidadzala mu mtsinje wa Shirima Edi na magwisa nshido ngati mziko. Komano kozole zaka mene zikupita mzintu zambiri zikujitika. Nyengo ikusinta. Komaso population ya antu ikujuga. So, sitingada lile zomwezo zimenada azala Dr. Banda baga bankula. Numaga niza kudizi figira antu 20 milioni. Kabena antu kumukwa na banji. So, iji ndinjira ina ya bwino. Maiko ambiri paziko banoba. Ed, la basibano. Ayamba kupita kumene kukofuno banga magesi, ndi njira zina. Njira ina na makala imene yoko lola jani, zua.
Yeah.
Kuliko lola zua liza mkugwe sadila kupe sanja, magesi. Njira ya kuinogombi yosa unonga jirengede, yosa ifa ina. Andi kuti zimene ziziteke. Ndiye kuti pakwena kubwela antosia na siyana. Ngati mena aliri AGCM amena amagatse kulira zogomoti amene wawa nda independent aimaboka akungofuna azitengana omagesa dza kugulitsa kuja
kuboma
so otero akuti alipo angapo amena ada promise komano ena angoti chu osayamba ya chilo ndi pamena president amati nayi noya amene mukuoneka kuti mudabwera muno kumati mufuna muzangeze koma mwangoti chu akumane nawe kamatha sabata zya
zwiri
nechiwolinga kuti akauze kuti kodi zili pati akwanitsa kapena sakwanitsa kusango khala kupangira kapena kungobwekera zinthu zosanga kwanitsa ngati sakwanitsa kuli bwino asiya zipita mwina dziko liyambe kuyangana cha
ndachifukwa
chifukwa magesi one kumalai unafunikadi unena zoona mukhoza ona apa mwina mene pana ngono ngika paka bijira kokapa ma blackout imene akuchitira
kwa
ambiri kwambi andi you know blackout imeza mukhozo muona ngati yophweka koma losi imene kuchitika chifukwa chotima magesi kamozi ndi yaiku chifukwa mumwerengere wa baba shopu akusapanga ndalama
chochere zisulo
sapanga ndalama
saludi
ndi anthu ambiri mbiri amene they are affected just one blackout so tikuenda kuti andidziko kuti tukuke kwina kuli kosama zoti lima tukuka chifo choti magesi mphamvu ya magesi ndi chinthu chimozi chimene chimatukula dziko simungatukuke ngati mphamvu ya magesi kulibeko so tiyeni tiyambopeza awawa GCM tayamikire 20 megawatt siyo chepa ndi ambiri kuchita adi fasamu yo plusa imapita nakulira kulira imasiyana ndi acha yochotse yochotsera oro ichokere pa trillion iba katera zero. So apapa ta chitapo adi ndithu ka 20 magindi sabwino. Ena wakana ti so timamva za kukhota kota kuti chiyani. Ena wakana khasona chitapo cha ku Zimba ka kuti akana kha chita majawi mwina kwezi pa tukumanena kuti taikamu ka 100. Imene iri ndithu ka nambara ka bwino
ka. Pachati plan ya ikulu inayoti pakutha zaka zitatu atati khale ndi pa grid ya about 1000 megawatts ya electricity.
Yeah, even zona and inkani mene yondi ufuni. Fa banoba ma mega sabe panga banoba. Sabu tukwani.
Tiri kutari. Kumato wa pereka ronjezo. Kwa kutimuna pofika December ino, zinduzika zubwere na nchimake, boma la topanga sikiwa ka soft loan. About 60 million kwa nyangatensa kura kuita?
60 million US dollars.
Yes, dollars. Nde kutini drama zo chulikira kumabili. Nukuti tiko nzere kukapichira kuja. Pofika na December, zonse zika ziri ndi tu nchimake, ngati menezi na liri mbuyo munu. Ndi awa mamega, watamani tukonje zirati kangari kuti takaso ni magesho churu. Ninkani ya bwino.
Ya, ankani ya, ali yesa amenanga bwetse kutetsa vuto na magesi. Tinene zona amene ndi tati bwetse ankani ya bwino. Chimene tingangofuna choti zisango khala zapakamwa, zinthu zizichitike, chifukwa anthu akuvutika kwambiri. Kunena zona, ndi zona aka apapa aejenko. Kangati apezadi kuti kangogoli kokwana 60 million US dollars kuchokera World Bank. Kamene kawathandize kuti akoze mene pana phasukira padamu lapakapishira akunena kuti ali koza mafezi awiri fezi yoyamba mwina itaka miezi amati 4 ka 3 ande kuti tidzamba kuona kusintha kenaka koma kumaliza kweni chifukwa kumaliza kukhangati ku fezi yoyamba akungobwezeretsa mene muda onongekamo kuti magesa dza mwina yambobwera amba ochuluka komano akukhangatiso akufuna akaonjezere za nyowani zimene mwina zingadzafikitse mpaka na jan December so mwachidzivikire mena ma ankhula president izo zosezo amatengera ndithu mwina ndi report imene alichokera kujani kwejenko kuti apeza 60 million US dollars ku World Bank kuti ithandize kubwezetsa magesi ativera chisona World Bank aonodi ai anthu akauni uni sakwanitsa kumasonda amazwali alibe ndi ndingo apatsaka ngongole akamati soft mwina kangongole kake ngoda zidamu dzilipatsa pali pano pangono mmene ukaganizire kumabe ndingongole
tuwonjezera so material
ni kudzani and interest makhalapo bebeyo so ndikhadi yabwino kwambiri zangongole zili apo fati nazolowera tinazolowera kuti ndipfewo ngongola basi kuti ni zangongole zili apo
pantawi
ino nkhani koma nkhani yayikulu ndiyakuti zikambabwera ndiramba ngati zimenezi tiyeni $60 million titati tikayikonzere dhamu ndi kukakonzera kwina kuonjezera kuti magesi aya kukhala mwina akadaulo kapena mwina azikhala ndithu odalirika imeneyoyo ikhozo kwanitsa chifukwa chimavuta kumalai uno tikunena za $60 million yabwera kuti ikonzere dhamu wina pomwepa apezeka wamanga nyumba yake apezeka wina wagula kayandi chonde andiyena sosa kaso kuti zanu zoyigwirisa ntchito pa nyumba ya koma dzoma akapereka kwina kwina kumene makachesa izizi ndiye zitibwezetsa
kuri kujenzijeza nthawa pangana za matrivi atafunika tipite kusalima kwa 60 million tikakambirana
andawakambirana kuti kodi ikabwera tizayipanga bwanji andi 2 weeks muli kusalima sizoona maofesa aliko kunkudze kuyejeko ngati kukambirana kambirana nikonko ndama iti tayigwisa ntchito bwino amalaya aona kusintha andi kusintha kukhale kokomera aliyense malaya mwe
nthawi ndiimene tichitira ntchito koma ndithokoze kwambiri bambo achafulumira kambo kupezeka ndithu mprogramu
ineso ndiyamikire kwambiri
bambo wanango achafulumira mmodzi wakonza nkhani konkuno ku Times Group ndithokoze kuti inonso munali pamenepo kuonera programu imeneyi ya Kwagwanji ine dzina langa ndi Yankho Seunda pitirizani kuonera maprogramu otsatira pompano pakanema wa Times.